KU is burning.
Kuna chomeka. Shit. Mbona kuna moto? Acha nishuke Jess.
Zii.
Niko sawa.
Wewe kwenda huko kuna moto. Take it.